Hakurangurura mvuga ibyo wakoze Imanda enye z'isi zivuge gukomera kwawe Erega imirimo yawe uteye ubwoba Warakoze mana yacu